wake up. Yeah, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you.
Yes!
When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. When I get drunk, yeah, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. When I have a, yeah, I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door. Da 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 da